Welcome to Zuida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Usinde ukukube umculi kaMaskandi uNtencane Zondo ephunyuka ekhonjwe ngesibhamu. Sanibona ngimbengelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi elanibola khona le video. Uma ngokuqala usijoyina leli khasi wamukelekela igama lami ngosibonga konke wakandwandwe Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Bathuke bageleke eqela abathandi nabalandeli bamculi kaMaskandi uNtencane Zondo. La veze khona indaba eyishaqisayo enkundleni izoxhumana. uNtencane ubekhomenta kwenye yama-post kaTshata la naye uTshata ebethi ukuthele egane abemva kuba kube khona umshayeli omshayelise kabi bacishe baba sengozini yemonto. uTshata ke ube sedlulisa ukungenami kwakhe, kanti ke noNtencane ube seveza naye ukuthi ukwe wahlela wesifanayo emgwaqeni. La kube khona ke ukungazwani nomunye wabashayeli, wabeke esedonsa isibhamu wamkhomba ngaso wamaqede wamchapha ngezinhlamba. uNtencane ephawula ukuyiposti kaTshata, uphawule wathi ungcono wena kasho ngolutho, mina wangithuka ngeviki eliphelile wabe sengikhomba ngesibhamu, ngabe sengithatha number plate ke nganika amaphoyisa aseStenga ngoba engowakhona eStenga. Babe sebemlandelela bethola ukuthi ungowakuphi. Abantu ke babe sebeshaqeka kakhulu ngazo lezo indaba ukuthi abantu abakwazi nokubekezelelana ngoba kuyisiphithiphithi sika December emgwaqeni. Bafethu ngizofisa ukuza ukuphawula kwenu okhona lapha kwi comment section ngalo lolidaba lukaNtencane. Siqedeke le ndaba khona lapha kwi comment section. Ongibambeke evidweni elandelayo.